Yo, uba i-men's clinic ibiye ka-government. Yo, besizobhosha amazwita ngamanesi. Unese bezoma phaa esiphakathi nakhwasa. Nina abangavukelwayo yani ku-room number 6. Abakhawulezayo ukuchama nibuye kusasa akekho namhlanje ugqirha wenu nevazi noodles. Nina betotoloza ezincinci ndilandeleni. He bhuti ohleli phantsi awuna pipe encinci wena. Ewe nesi ndinayo. Ke ngoku uhlalele ntoni phantsi ungandilandeli nje. Yazi niyadika nina mpitsanyana. Nina mpitsanyana.